Hello Sanbonani, Dumelang, Yenda Kalimpopo, Libitso la ka ke Mtebang Modibedi from Vlakfontein, located on the south side. I saw it on Facebook, then I followed it, kabotsa dipotso, and peeling there were auditions before, then ka hloleha ho tla mare ka itjwetse gore next time I hlaya ke tla e kwala then ka etsa jwalo. Teng ho no le mnate, I enjoyed and I learned a lot of things. Ke enjoyed the exercises, le di lessons tse re ka bueng keng, brasem. Ne di le mnate haholo because o rutile ntho tse ne ke sa di tsebe le nna. Wa boys and actor, ke itjwetse gore ke tseba mo gantsi a ntse di le nyane ntho tse ke sa di tsebeng. Le sharpa audition hore o ka e bolaya jwang so that ba ka nka o bapale role eo. Shout out to everyone, kaofela tsa kasi. Oh, by the way, ke rana Sesotho dance group e bitswang ka TTM, le yona ke a e dumedisa. And shout out to my parents too, ke bona bang support-ang hore ke tle mona. Ke a leboha.